Uburundi ni igihugu gifise kazoza keza nagira ndabaremeshe gwaruka ndabaremeshe Uburundi bufise kazoza keza kuko dufise abantu b'incabwenge tukagira nitunga kama mu Burundi kuva kera twari dufise amahinguriro twari dufise amahinguriro ahingura ivyuma none sivyo nitwe twikorera imihoro nitwe twakora ingangura nitwe twacura amacumu ibigwanisho kandi murazi uko abarundi ba mbere igihe abadagi badutera murazi uko abarundi bagwanye n'abadagi none bagwanisha iki no kuvuga yuko abarundi ni incabwenge hageze ko dukabura ubwo bwenge gusa abarundi bari bazi uko icumu gishongesha kigacika amazi none babimenyeye he bari barize shimi abarundi bari bazi gukora industry textile impuzu none womenya gute kwimangu uhonda hakavamwo igitambara cy'impuzu wambara bari baciye ubwenge hageze ko dukabura ubwo bwenge abarundi je na manda batangarira twari dufise amahinguriro za minoteri minoteri ziriho muguno munsi utarose urusyo rw'ikizungu ntiwemera gusya ubwo bwenge bwose nibwo dukwiye gukabura abarundi bari bazi gukorera mu makoperative ikibiri none ijambo ry'ikibiri gayemwe ni igikizungu erega umuntu avuze ikibiri umenga ntavuze koperative ikibiri ni koperative